Kjamme hoki kitto fane Kjamme kitto ukai po I tangata ai koe I hari mai a koe Kjamme kitto ukai po Kjamme hoki kitto fane Kjamme kitto ukai po Ai Tangata pai a hone Pakari ana te tūmai Ana, tare ana te ao Te hoki mai, te auraki mai Aro ana, ia ia te mana He ao huri huri, he ao hori hori Tā weko ana, te taura tangata Motu ana, te taura karawa
Kia ma ki tou kaipo Kia ma hoki ki tō whana Kia ma ki tou kaipo Kia mau ki tō kai pō Kia mau ki tō whā